Jipanga kama watu 30 wanakuibia. Ukisema umeibiwa, wanageuka wewe, wanasema wewe ndio mwizi. That is what was happening. These fellows who kept on shouting that they cannot hand over to thieves, that thieves will not be entertained in this country, those are the